Ndasubiye kubaramutsa no kubaha ikaze mwese abanywanyi bacu mamuriko murabana natwe mu makuru n'ibiganiro tuba turiko turabashikiriza. Sangwe ikaze nanone mu yagezweho ariko aravurwa cane ngamgihugu c'u Burundi. Namakuru ari buze kugaruka ku nkuru y'umubabaro. Turaza kugaruka ku rupfu rw'umukuru w'imbonerakure iyo mbonerakure urongo y'imbonerakure akaba yapfiriye mu isanganya. Turaza kugaruka kuri bimwe mu byo twamenye ku rupfu rwiwe. Arada yandi makuru avurwa hirya nino mu bisate bitandukanye turaza kubigaruka ko ariko ndakubutse ko muri iryo sanganya hatari uyo mukuru w'imbonerakure wenyine yapfuye kuko yarapfuye kumwe n'iyindi mbonerakure ndetse bakaba bari batatu uyu ndi we akaba yarakomeretse cane. Namakuru havurwa cane turaza kugaruka no ku bindi bivurwa ijya nino. Wipfuza kurajuba mu bambere bashikirwa n'amakuru n'ibiganiro mwene nk'ibi vyo ndakuri sabone twashira ko inkuru igaci gushikira bu bambere. Sagwikaze rero wewe tugiye kuyabanamwo kuba twumviriza muri ngaha mu Burundi ndabaramukije n'abari mu bihugu vy'abanye ndetse no mu bindi bihugu bitandukanye ngaha ku mugano wa Afrika n'abarijya nino ku bihugu vy'amakungu ya kure. Mwese turazi ko mukunda makuru n'ibiganiro vyacu. Ni inkuru mbi, ni inkuru y'umubabaro. Ngira habari nayo dutangurira ko kubirabana n'urupfu rw'uyo mukuru w'imbonerakure ni muri komine Buganda. Amakuru ava muri iyo komine yemeza ko umukuru w'imbonerakure yahitanywe n'isanganya kuwa gatanu uheze. Ivyo twabashije kubenya kuri ugo rupfu n'uwitwa George Habarugira arongoye imbonerakure muri zone Gasenyi ya komine Buganda ni mu ntara ya Cibitoke. Hakaba harimo kandi n'imbonerakure yitwa niyo yitungiye Mire Chance batazira Amavubi ndetse n'uwitwa Mugiriye Lietimani bakaba baruriye ipikipiki ari batatu ku munsi wa gatanu heze ku igenekerezo rya 2026 mu gihe mu mwaka w'ibihumbi bibiri na 2021 baja imbere baca inzira y'ico bita urumuri rw'amahoro rwava ibubanza ruja mu Cibitoke maze rero bageze kuri transversale ya gatatu ahitwa Kundava bagongwa n'ikamyo ya Buseko. Amakuru adushikira avuga yuko rero George ndetse n'Amavubi baciye basanda baho nyene nayo Mugiriye nawe ari kuvurirwa ku bitaro by'abasirikare bo Kamenge. Amakuru amwamwe yatangajwe avuga yuko amazina ya George ndetse n'Amavubi yahora avurwa bo babi adasanzwe akoregwa aho muri komine Buganda na chanchane kunkengera za Rusizi aho abantu bajabukanwa bakanyagwa utwabo bakongera bakicwa ndetse banakekwa ngo banikekwa mu byo kwiba inka z'abakongomani. Amazina yabo yaravuzwe mu igandagugwa rya Pasteur Frank Yandoka yaturuka muri Benin. Inkuru twabashikirije mu makuru yacu yatambutse uyo mu Pasteur akaba yarishwe hejeje kujabuka muri ndamukiza mu mwaka w'ibihumbi bibiri na 2021. Amazina yabo yaravuzwe kandi mu inyuruzwa rya Fidel Niyonkuru umukuru w'ugwaruka rwa UPD Nsigamibanga muri komine Buganda yanyurujwe ku murwa mukuru w'intara ya Cibitoke ku wa 15 Kigarama mu mwaka w'ibihumbi bibiri na 19. Izo mbonerakure zikaba zari zitinyitse bidasanzwe aho muri komine Buganda zari zitinyitse cane aho muri komine Buganda ngari nayo mpamvu zashobora kurira ipikipiki ari zitatu zikagenda mu ibarabara rikuru ataco zinona. Ivyo rero ni bimwe mu bivurwa kuri abo bantu yoba ari abapfuye mu iyo sanganya ariko ivyo byose bibavurwa ko Imana yonyene niyo mucamanza mukuru niyo izobamya ivyo vyaha nimba koko ari vyo. Ico dukora twaye no kubashikiriza amakuru abatangazwa nayo kubirabana no kuba ivyo bagirizwa barabikoze bapfuye batavuze koko canke batisiguye kuri ivyo byavurwa. Urupfu rw'umuntu rwa Marirubi Imana ibahamagaye batireguye kuba bibahora bavugwamwo urubanza rwabo ntirukiri ugwa abantu Imana yonyene niyo izi ikibereye n'ukuri kuvyavuzwe kuri izi n'ukuri kuvyavuzwe byose kuri abo bantu.
Kumbure mu gutomora neza mwibaza ko iki gikorwa kiriko kiraba abantu ubwoko bumwe canke n'imigwi kumbure y'abantu CNDD-FDD iterekwa Basha ikibazo kibajije neza aho rero rekanze banza mpere kuri ico kibazo cyanyuma imbere yuko kuza kuri bijya bya mbere nagenda kubwiye yuko amakuru dufise nivyo tuvugana n'abantu bari muri Sende DFDD eka mbere nabamwe bamwe mu waduha amakuru begereye bujya butegetse ikijya gikogwa cy'ukusamburira abantu ntikiriko kikogwa ngo kigamije kubomora ibintu by'abatutsi gusa canke ngo kigamije kubomora ibintu by'abahutu gusa canke ngo kigamije kubomora ngo ivy'umugambo jewe makuru dufise abo bantu batubwira bati kubera izo rusansuma zabaye kandi zigakogwa mu kinyegero twebwe bijya bintu giye kubiraba bisa nibigomba kwerekeza inyungu z'abantu batayoboka neza ubu butegetsi bwa Sende DFDD abo nabo batayoboka ubutegetsi bwa Sende DFDD n'abana erega nabo batutsi batari muri Sende DFDD nabo bahutu batemera ibyiyumviro bya Sende DFDD n'umugambo wa Sende DFDD nabo batwa hanyuma nabo bari mu yindi migambwe nabo bari mu yindi migambwe itemera Sende DFDD je rero irashoboka ariko n'ubu kwa ko nababwiye ko atavyemezo vyanditse dushobora kugushira n'imbere y'ubutungane tufise turaronka ndabibabwira ndababwira nk'amakuru amwamwe turiko turaronka asigura kajya kajagari leta iri kirakora reka
bihera muri ayo makuru nyine
biheraho nyene niho rero nagira mvuge ubivuze neza reka ndakubwire uravuze nivyo ko iki kiyago twari kugisangira n'undi muntu yanonosoye ibintu bijyanye n'inyubako byo gutunganya ibisagara atashobe kuboneka ku munota wanyu ariko nagenda babwiye ko twebwe twaravuganye n'umwe kandi mu bantu babimenyereye no kwita w'igicocoro muri ivyo bintu bijyanye no gutunganya ibisagara kubaka inyubako za leta zikomakomeye yaradusiguriye neza ku munsi wa gatanu mengo yaranavugiye ku radio aravuga ati ibi bintu leta iri kirakora jewe mbona ko harimo n'ubugizi bwa nabi niko yabyihise aravuga ati kubera ibi bintu byose bijyanye n'umugambi wo gutunganya ibisagara gukosora ibi na biriya ati birafise itegeko ribigenga rirafise icyo bita master plan mu gifaransa yavyise plan directeur hamwe wereka abantu abanyagisagara muti igisagara cya Bujumbura ubu twifuza ko gisa gutya kizoba cubatse gutya ibi bintu byose nk'akarorero muramaze no kumvera ibindi ngo vy'amapave sivyo aha abantu bariko bategekwa nyimba ngo gushira pave imbere y'inzu sivyo ibyo byose ntivyari bibi mugabo nuko usanga bije kubera hariho generale naka n'umunyagihugu naka w'umugwizatunga bazanyaga agahinguriro gakora amapave ngaho bagasabagira ati none ko tutaronka isoko reka turabe ingere duhotora abanyagihugu tubategeka ibi na biriya nibyo biriko biraba kuko ntategeko muzosanga mu bijyanye no gutunganya ibisagara rivuga bijya bintu ntajyagiyeho yaba agiyeho mu bamurizi hanyuma nagira nsubira no kukantu gato umunyamategeko Janvier yavuze yabivuze neza ati kubera ki tutabona ababijejwe ivyo bisata aribo baseruka cyane kugira bashire mu ngiro ivyo bintu canke kubera ki tutabona inyandiko zirungikira umuntu zimutegeka kubomora ubibaza ko ari kubera iki erega ni guhunga ya mategeko nyene abo bategetsi batandukanye bari mu bushikiranganje bubijejwe abo bari mu buzi bwa leta bubijejwe igituma mubona rinda kugarika n'abandi bantu kumure n'imbonera kuri imwe imeje ya kubomora ubibaza ko ari kubera iki rukubera aribo bagira bati mafu nayo abandi barazi yuko bazokurikiranwa n'amategeko ninde mushikiranganje no munsi yo kwandikira abantu bubatse bubaka mu byabo hanyuma bakaja gusamburirwa bidakurikije amategeko kandi azi yuko rijya kete nyine ashize ku mukono arizo rizoza kumufata mu nyuma rikamufunga rega ibi bintu kera mu minsi za mu myaka iza nihagira ababiburana bakabitsinda abo bantu bose babigiyemo bazobohwa tanga nabo ivyabo bifatwe bishumbushwe ababomorewe swatse nibaza ko amakosa azoba yare none nagomba kugaruka kuri ico kintu nariko ndakubwiye yuko nta mugwikanaka mugabo ababitubwira batubwira ko ari abantu batabonwa jiza na bujya butegetsi nabwo sindinda kubirondogorera ko
murabizi abantu butabona neza murabazi n'imigwi itondekanye barayizi n'abanyagihugu batandukanye ivyo ntitubite bako hanyuma nashaka kubabwira iki erega nico gituma nk'akarorero mubona yuko hariho abasendede fite deja vye yabivuze bafise ibintu byategerezwa ahubwo byo kubomogwa kuko byubatwe hadakurikije amategeko reka ndabaha akarorero sivyo si nimwankundira kumbure sinje kuvuga abantu ariko hari umugwiza atunga niwe abeshejeho abategetsi benshi ba sendede fite sivyo mu bijanye no kubanyotorera kuvyo baba bamuhaye afise inzu yubatse igorofa riteye ubwoba ngo yubatse ku nkengera y'uruzi ntahangwa hajye Bujumbura nihajya mu bice bita za quartier industriel n'imbere umengo y'ikambi mbere bita Burtex nyimba ntihenda hari epfo uja kuri za Musara uwo muntu yubatse abantu bose bakoma induru ivyo bintu n'abashikiranganje bamareta barakomye induru baraja no kuharaba aho hantu bati ibi bintu birabangamiye ibidukikije nyabuna nyabuna ibi bintu n'ibikogwa reka tubigeza aha nashaka kubabwira ko wewe bashikiranganje baratakavye bati ibidukikije by'igihugu birabangamiye kubera izi nyubako za gutya ariko ntibakorako kuko niwajeje kubanyotorera kuri utwo tuntu baraja kumusaba abo bajenero batondiwe abo bakuru b'imigambwe niwabaha utwo kugura za costume urumva n'ibintu by'akajagari hariya za nyakabiga murabaza
amahoteli y'abantu bimwe nabaza harimo ka mwana wa mama hari ka nkunzi hari ibiti bitsurigwa hariho abadakogwa
ni ubivuze neza na kajagari nyene gashingiye kugwanko inzigo y'inzikira na kamwana wa mama urumva muri ibi bikogwa hariho abakoze amakosa aboneka abafise inyubako amahoteli amashyirahamwe bubatse ku nkengera hajya z'ikiyaga ahantu bavuga bati ibi n'ibikogwa ahantu ku nzuzi bavuga bati izi nzuzi ziriko zirahohoterwa n'ubumara umuzi ibidukikije bifitiye igihugu ariko ntibabomoregwa nivyo rero ndakubwira nti na kajagari harakenewe ko hazoba abantu ivyo vyose babiharura bakavyinventoria bakabishyira mu nyandiko bakazitwarira abo bantu bariko barakora kajya kajagari uno munsi mugabo rero nagomba ngaruke reka ndabahe kandi karorero ko muri komine ya Bwiza sivyo muri komine ya Bwiza aho batangwe gutera ubwoba abantu ngo umuntu wese azingo ko yubatse mu inzu ngo yegereye ahango ku metero ngo babomore hariho abantu bibomoreye nivyo abandi baja kubomoregwa nagira ndababwire hariho imihana ibiri iyo mihana ibiri iri kwibarabara mu Bwiza hariho ababizi barabara riva muri Rohero iryo bita ry'amabisi rigenda rigashika no ku isoko yo kwijyana hariho umujenerale muri abo nyene baturigwa bigize ntiburigwa nyene hariho umujenerale m akomeye amazi iminsi basha amazu hirya no hino agura yaguze inzu ngaho mu Bwiza sinzi ibyo ashaka kuzohakorera hanyuma muri iryo terabwoba ababanyi babiri baragira bati basha ko bazozana vya imashini yo leta reka kwebwe be maturabi ngene umuntu yo kwibomorera ikibambazi hayimarabi ngira kwega kandi batanguye kubomora iperereza izamurira kure na documentation abantu bo mu iperereza bace bahakorokera baca bafata baba urana banyana urugo babiri baja kubaboha babafunga mu iperereza bababwira bati mwe bijya biruko murakora n'ibiki ninde babwiye kubomora abandi bati none twe kuri twumvise amategeko yakaze twarumvise mu maradiyo umushikiranganji akugarika abakuru b'ibisagara ariko baravuga ko twokwibomorera baba bari bati ubunyene muve ngaha musubira mwiruke hajya nyene ubunyene muje kubaka none mu nzi cyagenze gute ni ukubera ko iyo abanyagihugu babiri uwo hirya n'uwo hepfo iyo bigumuko bakabomora nta muntu n'umwe n'umwe atari kugira ati none wowe wo hagati ko atabomoye ori uwo hagati yari wa mujenerale abo nyene bamaze iminsi bagisibije urumva niho rero ndabereka kajagari karimo munyakabiga nimugende murayo amahoteli y'abahoze muri za leta yubatse mu kajagari ivyo rero ntitwobiteba sivyo ariko nashaka kubabwira nibintu biteye ubwoba abatubwiye bo muri Sende Defte batubwiye bati mubikurikiranira hafi n'ukuri aya maradio yanyu mugerageze mubigire ko amatoza natwe ibyo tuzoshobora tuzobafasha baravuga ko ari umugambi mubi ushobora kuzobandanya hanyuma nariko ndababwira abanono abanonosoye ibintu bya politiki aba analiste politique abantu bazi ibintu bya sociologie politique barakubwira ko kenshi intwaro z'umukazo muri kiganiro tugitangura n'ababwimigwi y'abanyagihugu yakandamijwe iri kishigwa mu kangaratete mu nzara imwe izuri nzara nababwiye ibyo abo bita abakomisiyoneri murazi ngene babirukako nababwiye abo bantu bahora bigirira urudandazwa rw'amafaranga bari abantu iriya leta kugira ibahame nimwibaze ngo ni ibintu biza gucyo nyene giturumbuka nukuvuga ko nimigu y'abantu baba bamaze kumenya erega bisiguriye nabantu leta yinyaka kazi idashobora no kuroha kazi
unyumvira yunguka iki neho kugira yunguka iki yo leta ikura mwiki yunguka mwiki
aha rero niho nagiranda kubwire aha niho nagiranda kubwire munsiguro za mbere tumaze kuronka tuyanze n'abantu banonosoje za politike za sociologie politike barakubwira ko hariho ingendo intwaro z'umukazo henshi ku isi zikoresha bene ivyo bintu byo gukenesha abanyagihugu kubashyira mu bukene biri mu ma strategie politike y'intwaro zitandukanye zigira ziti aba banyagihugu rero ko banse kutuyoboka ivyo bintu warakada sinzi uribuka nini n'uburorero bahora batanga ngo bwa Hitler umwe yakora ibara ku isi yazana ntambara y'isi yose muri bukuburero yahora atanga ngo ngwingwingwingwingwi inkoko yifashe ukayikura ko ukayikokora amababa yose mugabo ngo ukaguma uyiterera udutete twigumi gukuri ikurikira wewe ukurumva ibishaka kujya sinzi ko wabyumvise isigura ko abo banyagihugu Sende Defte igumi ibona umengo ntibashaka kuyoboka kuko murazi biguma bivugwa jewe nta matora ndaza gutunganya ariko biguma bivugwa kuva mu mwaka w'2010 ko Sende Defte itigeze isubira gutsinda amatora iguma yiba amatora ni naco gituma noneho mubona izinyane zagumye ziba gushika uno munsi rero abo banyagihugu badashaka kuyitora abo banyagihugu badashaka kuyoboka biravugwa ko bimwe mu ma strategie mu ngendo z'intwaro z'imikazo bakoresha harimo gukenesha bimwe bya ruhebwa abo banyagihugu hanyuma hamwe bavuga bati harageze ko tuyoboka umugabo aramutse igihugu harageze ko tuyoboka umugambwe utwara igihugu ivyo rero baravuga ko biba simvuze ko jewe ari byo biri kubiraba ariko na ma possibility uwo raba kuko ni inyi metre janvira vuze mu gihugu no munsi kivuga ko cya mbere cy'ubukene ku isi yose gikenye kandi muzi ubutaka muzi le potentialite uburundi bwari bufise kugira mbega muri buki mbere yuko Sende Defte diza uburundi ntibwigeze buba no mu bihugu 15 bya mbere bikenye ku isi no mu gihe cy'intambara ntibyigeze biba none ubu unye haje umugambwe utsinda amatora uvuga ko ariwe wazanye demokrasi niho tuca tuja kuba igihugu cya mbere cyagowe ku isi yose mwamwumva ivyo biva kuki naho abantu bavuga ngo birashika ngo iyo hari abantu batazi gutwara batagirane jewe si uko ndavyumva nibaza ko hariho politike yo gukenesha igihugu bensur hari hakagwi kadashobora gukorwa ko n'ubwo bukene murabizi ni ibinyanega basiguye bati ugiye kuraba mu Burundi mu mategeko y'igihugu mu buzi bwa leta inzahabu ziva mu Burundi zimenyeshwa ko zigiye kudandazwa zingana iki giciro amahera kuraya nayo atari ko washika hari azagiye mugasanga bigwizwa n'igihumbi nivyo rero nako kagwe uno munsi kari ku butegetsi koko kagira kati twebwe ntidushobora gukorwa ko n'ubu bukene ariko aba bantu reka ico tubereke nivyo rero naho ubona hari imigwi y'abanyagihugu baguma batotezwa bakwa ubuzi mbwira ingene leta yo kwima ubuza abantu hanyuma munyuma ikabasanga niyo bigiriye kurondera ico rirenza aho bongize bati nimwitunganye neza nimurihe n'amatagisi ariko bagaca bagira bati prizame hagira umuntu tuzasubira kumva akora iki gikorwa ugashira mu ibarabara abantu ibihumbi kandi uzi neza yuko n'umutunzi bw'igihugu buca buhatikirira we numva ko harimo ingendo abarundi harageze ko tuguma twiyumvira iki kintu ni kubera iki izi ngingo zaje kubera iki ibi byose byo kubomorera abantu nibiyumvire bifise iyihe nyungu kuri leta nababwira mukanya umuhinga twavuganye mu ndwi iheze yaravuze ati narabibi isagara byose kwisi iyo leta ishaka gutunganya igisagara irasohora ico bita plan directeur master plan ikavuga ati nguko uko twifuza kizoba kimeze ivyo bintu nibiriko biraba ngaho i Burundi ntavyabaye ubujumbura ntabiriko biraba mu kirundo numvise ko naho batanwe gusambura muzindi ntara bamaze igihe basambura ahantu byabaye iyo plan directeur buba nkundire ni gitega ivyo byarabaye gitega haraheza amezi makeyi unama shikiranganje barakorana barasohora n'igicapo aho bavuga bati twipfuza ko umuji wa Gitega mu misiri imbere mu myaka ini uzobusagutya bijye rero nibyo biba nibyo bikurikije amategeko bisigurike ico gihe umuntu abafise inyubako ahantu leta itipfuza leta iragenda ikamubwira ati nukuri hadushaka ahantu turahakeneye utegezwa gusambura iki gice kandi tuzogusumbusha gutya nuko vyategerezwa kugenda ngo ntuza mu kacagara utera ubwoba abantu kujya marabonye ngene abantu bariko barahahamuka kubera babasangurira bafise impapuro za leta z'abashikiranganje zemera ko bubatse batarenza amategeko
murakoze kumbure muti abariko barabomoregwa nibaje hamwe nibagirishira hamwe reka mbaze Maître Janvier Bigirimana no munsi ayo mategeko atariko arakurikizwa abantu bariko bararenganywa abantu bariko barasamburirwa ingaruka ingurikizi z'ivyo ga Maître niza umunyamategeko
murakoze imbere yuko nishura kuri ico kibazo mu nkundi ngaruka kutuntu tubiri dutoya akambere sinja kubiteba ko ni kintu Bob Rugurika yavuze gihambaye cyitwa schema directeur plan directeur schema master plan ikiza cyayo iyo ihari kandi ibihugu byinshi no mu bihugu bibanye ibyo barabikora n'imbere yuko ugura parcelle ufa kuvuka bapfa kubwira aho parcelle itumbereye ucubona ikintu biteza gukorwa kuri master plan ni kuvuga nimba ugomba ugure parcelle utugenda ugakonsulta iyo master plan ucubona uti inyubako ziteza kuba muri ino parcelle kumbure ziteza kuba ari etaje zitanu cyangwa cumi iyo parcelle ukatuyigura uzi yuko iyo ntuze izo nyubako bategekanya uzoshobora kuzishika ko ntabwo uzoshobora muri icyo gihe ntushobora gupfa kugura hamikini natural heza ukamenya inyubako za leta amabarabara ibitaro bizokubakwa ahantu ku buryo ahantu imbere yo kuhagura umenya neza ibintu biba bizohakorerwa ibyo rero mu gihe bizoba bitahari mu mategeko n'ibyo ivyo vya master plan babitegekanya ariko ivyo ni batezwa kwihutira imbere yuko baje gusambura abantu nk'uko bikoreye ko no musi kindi nagomba kuvugira kabiri ku mcyane ishobora kuri icyo kibazo ni ikintu kijanye nuko le service technique abantu b'ubuhinga mu Burundi ibi bintu nibyoshoboka yuko biri kubarasamburira abantu le service technique zitabaye consulte zitakoze igikorwa cyabo mugabo birumvikana umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu imbonera kure igipolisi ibyo gushira imisaraba no gusambura ibyo biraborohera mugabo ubuhinga abantu bagera ubuhinga batezo ko bakoze igikorwa cy'ukwerekana abantu banenze amategeko kumbura n'imbyo byarabaye bakerekana ni n'amasolution technique n'inyishu zijyanye n'ubuhinga zijyanye n'amategeko mbwe byo ntibyigeze bikorwa ni nacyo gituma umunsi hari ingorane nyinshi turi ko turabona ikindi nacyo ni gutanga ubururero bw'ahantu hari ingorane zihambaye n'akarorero ko kumutakura mu mbabare ndahatebe gatoya kuko amakumi narose arateye ubwoba hari abantu babwiye bati mutegerezwa gusambura ibintu kuko muteza gusiga imetero zitandatu kubera hariho ibarabara muteza kubahiriza abo bantu bamaze gusambura barasambura bariyungunganya barasubira barubaka munyuma bati dusanzwe ahubwo hari otoruti zoca ngaha ahubwo nimusubire musambure ibyo mwasuye biye kubaka aho rero niho nshangira ni bwa bundi aba bantu ibyo bakora kumbure by'ubwoko ntibiboneka cyane mugabo urabye agatotezo bari kurakorera abantu bo kumutakura tuzi ingene babafata mu myerekano yo muri 2015 tuzi ingene iyo karitsiye bayifata cyo kimwe n'izindi karitsiye zimwe zimwe z'ibujumbura sanke intara zimwe zimwe mu igenda mu mugamba imasara n'ahandi umuntu ashobora kwibaza ati n'ikintu cy'ubwoko n'igisigara inyuma kuko ibintu byabaye kumutakura birateye ubwoba cyane kumbure turashaka kuzobigaruka ko chanque Bob avec n'nze na ni radio bakora nashobora kuzobitohoza n'ukuri ibintu byabaye kumutakura makuru je na rose ni ibintu biteye ubwo abantu bakora arenganya ku buryo budasanzwe abantu bariko bababwira yuko ahubwo asize kuba hari 15 n'ubwo ko nk'abantu bo kumutakura benshi bagiye gusambura bariko bashira mu bintu bidashoboka ico
I'm not going to be able to do it. Nimbara masanamu nimbara ivyagiye birandikwa n'ibimenyesha makuru bagende babishira hamwe uno munsi nta butungane bashobora kuronka mu Burundi nta mucamanza azokuwahuka kuvuga yuko ndakugarika ariko akora ibintu bidashoboka yuko leta ya SNDFD dirongowe na Neva na Bunyoni bariko bakora ibintu bidashoboka yuko ariko barenganya abanyagihugu batugerezwa kubatunganiriza ariko bitebuke bwa ubutungane bwo mu Burundi kuko nta butegetsi bwamaho na cyane ubutegetsi bw'i Kenya hajya kenshi sinzi yuko siko byama bimeze ariko kenshi wabufise nabwo nyine amafaiblesse hajya uko ubwo rugero bariko baraduga ko mu kurenganya abanyagihugu niko n'ukuroka n'ugutembagara bishobora kunyaruka sindi ko ndagumura abanyagihugu ngo batembagaze ubutegetsi ibyo ntavyo navuze mugabo ku isi ibyo twagiye turabona uko ubutegetsi bw'inyamaswa niko n'uguhera kwabwo bishobora kunyaruka bisigura yuko abanyagihugu rero na ugatanga utungane bashobora kuronka uno munsi mu Burundi ico no basaba nuko bogira urunani ibintu bariko barabomoregwa babyandike barondera abashingwa amanza barondere abantu bajejwe by'igwanya hagati y'akazi na muntu ibyaya maradi yazaratohoza n'abandi baza baravuga kuri ibyo bintu babyandika bishira hadata kumurejo dushobora kuronka ubutungane mu Burundi cyangwa imbere y'uko ubutungane bwo mu Burundi bw'ubutungane butunganiriza abantu bose bushobora kubabuka kuvuga yuko abantu bari muri leta bakosheje dushobora kwitura amasentare ubutungane mpuzamakungu bukaba burafata mu bintu ibyo bibazo by'u Burundi ubundi ntiyagira uburera amaboko yibaze ngo ibyo byo kurenganya abantu ngo kumubiteza guhera uko ngo byabuzwe na leta leta irenganije abantu irashobora guhanwa abariko barabikora batezwa no kubihanirwa kuko bariko bararenza urugero kinini naco amategeko avuga muri ibintu bijanye n'iby'inyubako tushobora kuja gufata abantu bose kivunga ngo barenze amategeko utagize amatohoza y'ukuraba mu bakorera leta yuko atabantu barenze amategeko kuko hariho byinshi usanga byakozwe n'ubutegetsi byakozwe n'abantu muri administration usanga nabyo birimo amakosa ni kuvuga n'amateka aremera yuko umwe n'abo bantu nyine bashobora guhanwa uno munsi rero abantu bariko barahotegwa n'abanyagihugu bariko basamburirwa ivyabo kumva ko umubare tutarashobora gutora neza icyo rero nosaba nuko nka kurya kuva 2015 hari abarundi batotejwe mu buryo butandukanye bakishwa bakangazwa abandi bakanyuruzwa abandi bagafungwa ibyo tubishyira mu bundi butotezo buri ko buraba rero tuma dusaba yuko abari kubarahotegwa mu buryo bwo kunyaga ivyabo gusamburirwa ivyabo nabo nyene bo kwitura ababafasha ni kuvuga amashyirahamwe hamwe n'agati y'akazi na muntu ni kuvuga abashingwa amanza ya maradu yigwa arasemerera ibiriko biraba byose tukabyegeranya ku buryo ejo dushobora gukora amadosiye atandukanye yerekana ububisha no kurenga amategeko byakozwe n'abantu bari mu ntwaro no munsi
urakoze Bob Rugurika abumvirije kino kiganiro mwabasangije amakuru mufise bashobora gufatira ko bashobora gukorera ko ashobora kubafasha kumbure none bigenze gute bitunganye gute bafatiye ku byo bariko barabona uno munsi mubagira inama ya ikota soze
Ego je n'ukuri inama ngira abantu Janvier abivuze neza burya iki kibazo kirafise igice cy'inyishu Janvier amaze gutanga Maître Janvier kuko arabivuze neza urabona dufise leta iri kiri cy'abanyagihugu ico saka sese chwarumuri ni shiramwe mpuza makungu oni mu matohoza rigira rirekana ko leta y'u Burundi iri kirakora ivyaha byagahomera abunwa rero leta ikora ivyaha byagahomera abunwa nibigwa nabi none wa umuntu uri kurica ukamukizo si uwundi ukamuci bihimba vyirondoka uwundi mukagira ibiki wewe uwo muntu wowe uzwa niki kumwikisha inzara wowe uzwa niki kumubwira uti wesha wewe ndazi ko mutadutoye genda mufate zijyanzu zanyu zose mubomore erega barabizi yuko umuntu arabomora agaca tangura kubaka gushasha murumva none ko hariho nabo batse gushasha hanyuma bakabambomoza gushasha sinzi ko mu byumba ubwo bugizi bwa nabi rero navuga nti leta ya CNDD-FDD icyo kintu irikiragishikako yarazingamitse abarundi hama ibashira mu bwoba ntangere kubera ayo ma strategy yose izo ntambwe igendera koresha uno munsi cyo novuga abarundi nibahagarare nibavyuke nibavyura gatima buntu bamenye bati bo erega abantu barabivuga bati umuntu atinya mbe bavuga ngo umuntu atinya ingwe
yingwe atinyingwe ntatinya yamwinjiranye yaramaze kuwinjiranye
ntatinya yamwinjiranye abarundi nibahaguruke nibi janje avuze nibiyorganiza abo bantu bakora bomorerwa kuko ngenda babwiza ukuri erega rero nabandi bazoja kubomorerwa hijya yejo aba bantu reka ndababwiza ukuri aba bantu bakora bomorerwa mu makredi bafashe muri banki aba bantu bugajwe ubuzi bwabo bwo kuvunja bw'abavunjaye muzi yuko ari byo byari bibatunze muzi ko bari hamatagitsi bari habanye namazu abo bantu nibiyorganize ni bamenye ko iyo leta iri kirakora ikibi bamenye ko swati badashobora kuyitwarira uno munsi mugabo bamenye yuko hari umunsi bazoyitwarira kuko nibyagumuku kwese bikaba turorera umengo ntacabaye ahubwo tukabona umengo nibisanzwe ko bakora bomora semura ndaba no mu magroupe ya WhatsApp abarundi benshi duhuriramo nukuri uno munsi ibararirangwa mu Burundi twirwa tubona ibiziga baroba mu zabuterere maze iminsi mbona abantu ukabona umuntu ngo yari yatwawe ngo haze tejuru na n'igipolisi ukazona bariko bamuroba bakwega umuvyimba bakura mu bintu by'ivyatsi n'amazi ukatubona abantu nukuri ntitugitangara nta kirazira kikiriho mu Burundi donc ibyo rero nivuga abarundi uno munsi cyane cyane bariko bararenganywa nibahagarare bamenye ko bategereza kuduhagararira agateka kawa ari mikindi nacu ni nabo bantu bakiri muri CNDD-FDD b'umutima n'ukuri twe n'ubu turemeza kuko no mubo tuyaga abadufasha n'aba CNDD-FDD baciye ubwenge bakunda igihugu uno munsi nibahagarare n'ukuri nibareke kuguma batinya ako kagwi k'abantu ngo gafise inkoko barasa mugabo n'ukuri bakoresha ubuntu bavuge bati hagarika ibi bintu byo gusambura abantu umuntu akenye ntumusubiza mu bundi bukene uraba ikimusununura hagarika ibi bintu byo kubuza abantu ubuzi bwabo abo bakomisiyonere bose bahagaritswe mu buzi bwabo nibabereka ingene babikora bashaka babereka ingene byokurikiza amategeko mbere bikanatanga amatagisi muri leta abo bantu bose bariko baratotezwa nihagira abantu bo muri CNDD-FDD hagira abantu b'abashingantare n'abapasoni n'ukuri bahagararire iteka ry'ubuntu icyo bita la dignité humaine mu Burundi kuko mu Burundi umurundi ariko aragenda akagirire uno munsi sinzi bya birambabaza niyo ndiko ndavuga ariko nta kundi jewe nda ibi turiko turakora namwe byose dukora kumbure
nico dushowe
yego ntererano jewe novuga ko abantu botsinda ubwoba nibatsinda ubwoba hanyuma abo bantu bari muri CNDD-FDD bake bagifise ubuntu n'ukuri bahagararire iteka n'ijambo mu gihugu cyacu.